wali simple mo raw ganja fama ak lam toro ref yalla lu koy yekale ganja fama borom gam lu wex li